shida chini basi juu. Tujipongeze sijani wanafiki wambea chapa mziki kute tucheze.
DJ Zain, the game changer.
Otherwise, it's just a moment. Thank you very much.